Zinaelewana kabisa. One family. Hey. Animal kingdom. Kwanza hii ni bamba hii. Hey, naogopa dog Guinea zaanza kubweka. Hey. King rabbit.